Burundi abapolisi 13 birukanwe mu kazi bazira ruswa
nkuko umushyiranganzi yabivuze ubu ntavyo gufina bikihari abapolisi bose aho bari ko barakorera bavyumve yuko iki ari gikorwa gitangwe kandi gica kibandana umupolisi wese aja mu asubira mu bintu byo kugiturire cyangwa gukora andi makosa atandukanye acafutwa
Woni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ayo makuru nayandi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turayagarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abapolisi 13 birukanwe mu gipolisi cy'u Burundi kuva kuri wa gatanu bazira ruswa ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza
Umuvugizi w'igipolisi asigura ko abapolisi n'abajejwe intwaro bafashwe mu mugambi wo kutihanganira abaryibiturire n'abakora ubugizi bwa nabi watangajwe n'umushikiranganji ajeje umutekano n'intwaro yo hagati General Gervain de la Kobucha mu nama yagiranye mu ndwi heze n'abakozi bakuru bakuru b'umushikiranganji butataramutwa bwana de la Kobucha batazira ndahugarika yavuze mu majambo yiwe ko atakinya azogirira abaryigiturire n'abakora yandi mafuti kandi ko yiteguriye kubaherekeza kugera ku rwinjiriro rw'ibohero rikuru kugira ngo yirabire ko bi yengo bafungwe abahagaritswe nubwo batashikizwa za sentare baciye bafutwa mu kazi nkuko bisigurwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi
no mugwi ugizwe n'abantu 16 ukaba urimwo abapolisi 13 harimwo umupolisi umwe yirutse bagirizwa ububisha butandukanye kuri rero bano bapolisi bose naba basivile mubona bakorana cyo twashaka kubamenyesha nuko ubunyene baca bafutwa umwe w'igipolisi nkuko umushikiranganzi yabivuze ubu ntavyo gufina bikihari abapolisi bose aho bari ko barakorera bavyumve yuko iki ari gikorwa gitangwe kandi gica kibandana umupolisi wese aja mu asubira mu bintu byo kugiturire cyangwa gukora andi makosa atandukanye acafutwa tubaberetse ubwira ngo dutanga akarorero ko iryo avumerewe nanya kuba mu mushikiranganje yaciye itangura kuja mu ngiro ko ubu ata bintu byo gufina bikirimo bavyumve badabamaze kubafuta ubwo bw'igipolisi ubutungane buracaho bandanya ivyabo ubu rero n'ubutumwa buhambaye ku mupolisi wese ni n'ubutumwa buhambaye ku ujejwe intwaro wese
ubwo butumwa bwatanguye gutangwa na president Evariste Ndayishimiye umunsi yakindi ndahiro z'abagize leta kwezi kwa gatandatu guheze icyo gihe mbere yatangaje ko hagiye gushyirwaho agasanduku abarundi bazoshiramwo ibirego n'amakosa akorwa n'abayobozi kandi kugira ngo ntibahohoterwe ari intumwa ziwe bwite zizokwiyugururira utwo dusanduku dutekanijwe gushyirwa mu makomine yose 119 agize u Burundi Nkurikiye yongera ko kubushikanganja vugira nabwo bugabishije abarundi muri rusangi cyane cyane abajeje intwaro bari barijajaye
mu gukubura ubushikanganji bwahereye mu nzu no kuvuga ko buca bubandanya hanze na ugasaba abarundi bose ko urugamba ko kugwanya igiturire urugamba ko kugwanya ubugizi bwa nabi ruba urugamba rw'abarundi bose harimo rero no kugabisha cyane cyane abajejwe intwaro atwagwa muri buno bushikirangano muntu iwawe bya biyoga bya urumutwe ikiriko biribonekeza bya bitabi n'ibindi bya urumutwe ikiriko biribonekeza cyacana bo kumbibe abantu bakiriko barajana umwimbu hanze ube ubona ibishikiye abambere
uyu mugwi wiyongera ku wundi wabaye nk'akarorero k'ingendo y'umushikirangano ndira ko buca wo muri komine Kayogoro intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi wabawugize bambura bakica barundi batahutse bavuye gupagasa muri Tanzania Abajejwe intwaro urwaruka rwa CNDD-FDD n'abapolisi bari bawugize harimo intwazangabo batawe muri yompi ku ndwi iheze barafunzwe bikaba byitezwe ko baburanishwa ikibiriraho sentare isubiramo imanza ya Makamba nitegerezwa kubumviriza ku munsi wa gatatu w'iyindwi sentare nkuru ya Makamba imaze kubumviriza yasanze ito baburanisha kubera intwazangabo irimwo ifise ipeteri y'ububasha bwo kuburanishirizwa n'imiburiburi kuva muri sentare isubiramo Bukeye bwaho naho isango ryarungurujwe bitewe nuko bamwe muri 18 bari muri iyo dosiye batari bafite abashingwa manza babunganira no mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero umwe mu bajejwe intwaro muri komine Mabayi n'imborera kure zitanu baramaze guhagarikwa kuva ku munsi wa gatatu w'iyindwi wabagirizwa gukorana hamwe no gushira imfungurwa umugwi witwaje ibirwanisho watanya mu mitwe n'abasirikare mu ishamba rya Kibira mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira uwa kabiri amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse ariko ataremezwa n'igisirikare nuko abasirikare babiri basize ubuzima bane barakomereka abariko barafatwa bwana Nkurikiye ntabahakana
icegeranyo cy'iyo nkuru ntikiradushiki ariko cyo twomenyesha nuko umuntu yahagaritswa gahagarikwa n'inzego zizwi igipolisi aba hariho ico amatohoza kiriko kiramukora nibahumurere cegeranyo nkumbure n'ica dushikira twaza kwabwira neza ivyo ari byo mugabo nimba bafashwe n'inzego n'igipolisi inzego zibije ukuvuga ko hari amatohoza y'ibyaha bariko barakogwa
turetse abapolisi n'abajeje ntwaro batawe muri yompi hari n'umugwi wakorera mu buraruko bwa Bujumbura uhungabanya umutekano mu kwica kwiba n'ukubita abanyagihugu wasambuwe nk'uko byemezwa n'igipolisi akatari gake igipolisi cy'u Burundi cyashizwe mu majwi mu raporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi ko kiri mu nzego zimunzwe n'igiturire kandi kuba mwe mu bakigize baba muntu wazangabo zo urwego rwo hejuru izisanzwe ibisongerezi na polisi bato bato bakora ibyaha byo guhohotera kwica no gutoteza atavuga rimwe n'ubutegetsi canke abikekwa gushaka kubugwanya ibi byatumye umuryango umwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatira ibihano wahoze yarongoye igipolisi Alain Guillaume Bunyoni wari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi hamwe na Ndirako Buca ubavuga ko yafashe ya mbere mu kugwanya kudahana eroje buri kaneza ijuru rya Amerika.
Benjamin Mkapa wabaye perezida wa gatatu w'igihugu cya Tanzania yitabye Imana kuri uyu wa kane. Uyu yanagize uruhare mu biganiro bitandukanye bihuza Abarundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru aragaruka ku ruhare yagize mu biganiro bihuza Abarundi.
Umutama Benjamin William Mkapa umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma yaho igihugu cha Tanzania kironge yubwigenge yari yavutse mu mwaka w'igihumbi 1938 aseze yisi afise imyaka 82 urupfu rwiwe gwemejwe na perezida wa Tanzania.
Tumepata msiba mkubwa, mzee wetu mzee Benjamin William Mkapa amefariki.
John Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike umuhanuzi wa jambo agushitse. Yarongoye igihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2005. Muri ico gihugu yarusha hariko arabera ibiganiro byahuje leta y'u Burundi no mu HDD wayigwanya ico gihe. Domiciano Ndagizeye we yari perezida w'u Burundi aribo kuko Mkapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2000 aboneke.
N'umuntu yadufashije cyane, jewe naramwituye akatari gake cyane cyane nk'igihe n'abamfise ingorane z'ukumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta kunarigeze nko kugira nk'utubazo n'abantu na Zuma yaradufashije tubazo na Museveni aradufasha. Narigeze kurungika umugwi uganira no muhari sende DDD bariko baraganira ivyerekeye igisirikare bagezeyo baraharira ariko baragera igihe biranka ko bumvikana kuvyerekeye uruhara rw'intwaza ngabo za sende DDD mu bibanza cyangwa mu gihugu baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha yaradufashije.
Mu mwaka w'2015 hadutse imvururu za politike mu Burundi. Mkapa yagenywe na kare ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza. Yamara inyuma y'imyaka 4 akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'2018 avuze ko bimunaniye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri burindonke umuntu numwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020.
Free, fair and credible.
Umwe mu banyepolitike yitabiriye ivyo biganiro nk'utavuga rumwe na leta Charles Nditije yabwiye Ijwi rya Amerika kwica zo kwibukira kuri Mkapa ari uko yananiwe guhuza Abarundi.
Novuga mbere yuko byamutaye kwa mazi akarore nuko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro vyitwa ko vyari guhuza leta n'abatavuga rumwe mugabo izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora gutunganya ibiganiro kugira ngo abatavugwa namwe na leta bicane baganire amaso mu yandi.
Mu mpera z'umwaka w'2015 umuhoza Mkapa yagiye Bujumbura kubonana na leta avuyeyo yabwijwe ijya America ko ahubwo abo batavuga rumwe na leta basaba ibidashoboka.
I am in no position to determine the legitimacy of the government.
Abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene sinzu wabaroze pe. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza akanama kamahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turiko dutakaza kanya tuvuga ibintu byaheze kera.
Ivyo biganiro vyabwirizwa kurangizwa n'amasezerano ahuriweko na leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza nabo batavuga rumwe nk'uko ibiro vy'umuhuza bitahengeshanya kubivuga. Yamara siko vyagenze kubuwa hoza rongo yu Burundi, Perezida Domisiano Ndayizeye impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza.
Yarakoze uko ashoboye, yaratubaza cyane ariko akagira ati none mwebwe mupfuki kuki mwe mudashaka kumva impanuro abandi bababwiye tutahubwira ubutumva. Ku buryo hariho na bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimwo abarundi na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'abatanzania kugira ngo mu mutima wacu duherekeze mukapa muri ibi bintu byerekeye gufasha mu by'ibiganiro. Burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana nawe ufise ingufu zimeze gute ntushobora kubafasha ngo ubafatanye, ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro, kimwe kirahitana ikindi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD FDD yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mukapa. Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yawujije igihugu cya Tanzania hamwe n'umuryango wabuze, yemeje ko na Afrika ibuze intwari. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Hagati aho mu Rwanda, umukuru w'igihugu yategetse ko ibendera ry'igihugu ryururutswa kugera hagati guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Ni mu rwego rwo kwifatanya n'igihugu cya Tanzania mu bihe by'akababaro byo kubura uwahoze ari umukuru w'igihugu Benjamin Mkapa. Itangazo dukesha ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko u Rwanda rukomeje kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera ndetse n'igihugu cya Tanzania muri rusange muri ibi bihe by'akababaro. Nyuma y'amezi ane insengero zifunze mu Rwanda guhera mu mpera z'icyumweru gishize, abujuje ibisabwa bemerewe kongera gusenga bitewe n'igihe buri torero risengera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 15 z'uku kwezi yafashe umwanzuro w'uko insengero zongera gufungurwa, ariko uburenganzira bukazatangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nyuma yo kugenzura ko hubahirijwe amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Kuva iki cyemezo cyaba, insengero zinyuranye zamurikiraga abakozi b'umurenge n'abakarere uko zashyize mu bikorwa amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, byashimwa bagahita bahabwa urwandiko rubemerera gutangira gukora. Ijwi rya Amerika ryanyarukiye mu karere ka Bugesera kureba uko imyiteguro ihagaze. Bwana Gasana John ni umukozi w'akarere ka Bugesera, akaba umwe mu bari bagize iri tsinda.
Ubwo rero turimo turazunguruka tureba amaraporo arimo agenda ava mu murenge, hanyuma ubwo nitumara kubihuza byose turasaba ubuyobozi bubafungurira. Hari aho usanga batarajya nka biriya byo gukora nk'iby'amasuku bya kandagira ukarabe, batarabishyiraho kwerekana aho abantu bazagenda bicara basizemo ya ntera, batarabigaragaza ku ntebe bazicaraho, abo bagomba kubanza kubikora bigatungana barangize bategura neza.
Kubonera urwandiko rwemerera urusengero kongera gukora byasaga nko guhabwa impamyabumenyi ku banyeshuri baba bashoje amashuri yabo neza. Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamatanse Ngiyumva Emmanuel yagaragaje akanyamuneza.
Ndumva bindenze, ni byishimo bikomeye cyane. Tumaze agiye kuba amezi ane ubu ari umunsi ku wundi, abakristu bari bategereje barimo kwibaza ngo tuzahagaruka ryari, se bizagenda gute, se ko barimo gufungura amasoko, ese ko bafunguye ku ingendo zikorwa, se twebwe. Iyo hari agahinda, hari inyota n'inzara, ku buryo uyu munsi tugiye kuririmba indirimbo zo gushimira Imana pe. Kuba rero hagiye kongera kuboneka uburyo bwo kwita kuri roho noneho bwagutse, icya mbere biratanga imbaraga zo kongera kubaho muri bwa buzima bundi. Navuga rero ku bwanjye ko ubungubu ubwo abakirisitu natwe abashumba tugiye kongera guhura muri bwa buryo bw'ikenura bushyo, noneho ryagutse ubundi byabaga biri kubitangazamakuru, biba byiza cyane. Niyo nyota bari bafite guhera ku 19 batwemereye ko iyo nyota dutangira kuyishira, ni byishimo rero.
ibyishimo bya padiri mukuru ni nabyo wasanganaga abakristo bari baje mu mwiteguro yo gukora amasuku cyangwa bihitiraga kuri paruwasi bakabwirwa ko kuri iki cyumweru bazongera kwitabira misa.
Ndakiriyeho neza cyane 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 Imana ishimwe ndambuye amaboko ariko turushimiye Imana kuko mubikoze Imana ibaha umugisha.
Nishimye cyane rwose abantu basengeraga mu rugo ariko ukumva abantu bafite inyota yo kongera guhura bagasingiza Imana bagashimira Imana bagahazwa bakishima. Rero twishimiye ko tugiye kongera gusubira gufungura umubiri wa Kristo tugashengerera tukumva twigenga imbere y'Imana. Twasengeraga mu rugo n'ubundi dufite icyizere cy'uko turi kumwe na Yesu ariko isengesho rya rusange naryo rigira akamaro nk'igitambo cy'Ukaristiya n'isengesho rikuru.
Saba Kristo Gatulika banejejwe no kongera gusubira mu materaniro n'abagenzi babo mu yandi madini bemeza ko bari banyotewe no kongera gusengana n'abavandimwe. Uyu mubyeyi yasengera mu idini ya Islam mu Rwanda.
Njakiriye neza twasengeraga mu rugo nera yitabaye yaravuye dusengera mu rugo
ariko hari by'umwitwararika mwarabimenye.
Icya mbere no kuba hagati ya mugenzi wanjye harimo metero imwe kuba twambaye agapfukamunwa neza kandi kujya gusenga hakagira abasenga icyiciro kimwe natwe tukajyaho mu kindi gice.
Yego. Uyu musore ukiri muto wo mu itorero rya Patmos yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko yari amaze igihe kinini yiteguye uyu munsi.
Turabishimye cyane turabyishimiye
kuba mutasengaga se hari ibyari bibatwaye
byari bigitatwaye kudasenga ngo gusenga kuko nibwo buzima bw'umuntu niyo mibereho. Nshimye Imana ibakoresheje kugira ngo mudufungurire. Ndabyiteguye natangije gutera ipasi.
None se wabyumvise ryari kugira ngo uhite ubasha gutera ipasi ubitunganye?
Bimaze igihe kirekire bavuga ko bagiye gufungura ahubwo nari nzi ko ari mu kwezi kwa munani bizafungurwa none biri mu kwa karindwi.
Yego.
Niyo mpamvu nishimye.
Nubwo insengero zuzuza ibisabwa zongera gukomorerwa hari byinshi byahindutse ugereranije n'uburyo amateraniro yari asanzwe akorwamo. Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamata Nsengiyumva Emmanuel agaragaza ko hafi ya byose ari bishya.
Imyanya uko yari imeze ubu twashyizemo metero n'igice. Ubusanzwe burya tugira misa eshatu dukurikije abo bakirisitu ukuntu bameze twongereye umubare wa misa tukaba duteganya ko bazakwirwa ni ukuvuga ngo zari misa eshatu. Ubwo rero twabishyize kuri misa enye. Nibagiye kukubwira ko ubu ngubu hafi ya bose twabanditse mu makayi ukurikije imiryango remezo kuko dukeneye kumenya ngo uwaje mu misa ya mbere yari ari aha n'aha. Buri muryango remezo twawuhaye ikayi mu misa birumvikana ko azaba ari ugusenga ariko ntituzabura kugenda tunyuzamo cyane cyane kuri buri gice uko twitwaraho. Uburyo bwo gutanga amaturo bwarahindutse twashyizemo buriya buryo ndabona hari ahantu bumanitse hariya uraza kureba ni uburyo bwa mobile money cash. Nta guhoberana ni uvuga ngo muhane amahoro ya Kristo umwe agasa naho amubwiye ati amahoro ya Kristo. Bafite inyota yo kuza kandi bazaza bitwararitse.
Insengero zongeye gufungurwa zari zarafunzwe tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu umunsi umwe nyuma y'uko Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko mu Rwanda habonetse umurwayi wa mbere wa virusi ya corona ndetse guhera uwo munsi amakoraniro y'abantu benshi ahita ahagarikwa. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda ababyeyi babyara muri iki gihe bafite ikibazo cy'uko abana babo badahabwa impapuro z'amavuko ntibahite banandikwa mu mpapuro zitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ari ababyeyi babyarira ku bitaro bikuru bya Nundu, ari ababyarira kuri poste de sante yo mu nkambi ndetse n'ababyarira ku kigo nderabuzima cya Rusenda bose bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bibaruka abana ariko bakamara igihe kirekire batabaheza impapuro z'amavuko kandi arizo zizazifashishwa kugira ngo HCR ishyire ku mafomu y'umuryango w'abana baba bavutse. Ntakiruta Imana Esperance ni umubyeyi ubaza amezi abiri yibarutse.
Bemerwa kwibaruka mu kwezi kwa gatanu genekerezo ya 16/2020 mugabo kuva nibaruka nanagakuru ko kumva yuko umuntu ategezwa kuvya ku ifomu. Hari n'abafunze umwaka wose batarajya ku ifomu turarindiriye twumvirize ibyo muri HCR ingene bigenda.
Iki kibazo cy'abana badahabwa impapuro z'amavuko kivugwa muri iyi nkambi ya Rusenda cyemezwa na Claude Kubwimana umunyamabanga w'iyi nkambi.
Kuva mu kwezi kwa 11 gushika uyu munsi abana bavutse ntibarigera bajya baronka ibyangombwa byabo by'amavuko mbere no ku mafomu ntibarashyirwako. Aho rero bikika cyaboneka ko ababyeyi babo abana nkuko ishyirahamwe risanzwe ryita ku magara y'abantu ndetse yita no ku na ku bibondo UNICEF bifatikanyije na OMS bavuga ko umwana ategerezwa ko nkababere umubyeyi kuva kivuka kuva amasaha birahejeje kuvuka gushika ku meza 6 atakindi kintu mucyangi ayo kuva ku meza 6 atatangura gufungura ibintu bitandukanye biboneka yuko abo bamama abana babo bari ko baragenda beneza amezi 10 bat abana babo badafungura ibyo navyo bigacyaboneka ko wabavyi bararusha cyane bararemerewe ko abana bataronka rasiyo yabo bigacya biboneka ko naho nyene abamama beshi bacha bajya murika ya malnutrition ibyo navyo bigatuma abavyi keshi bahanasiga ubuzima.
Safi Butoyi amya yuko kubomara igihe kirekire nta byangombwa by'amavuko y'abana bafite bibagora mu gihe basabira abana babo za service ndetse n'igihe babo bakoze ingendo.
Twebwe nk'abavyeyi biratubabaje cyane kuko turafise abana benshi ngaha turababyara bakabura ingene babigenza abandi ntibaronke ibyangombwa abandi bakagwara bakabura uko bivuza bivanye n'ingene ibikaratasi byabo bitihutirwa kurondegwa rero twasaba yuko batugirira ningoga abajejo amacte de naissance y'abana babikore ningoga kugira abana baronke kira mwana acte yiwe de naissance iyo dufashe urugendo turagenda bagakekeranya yuko toba twabivye kuko izina giwanje riba riri kuri karangamuntu nango nago riba riri kuri acte kuko ataye
gusa umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika John Mulundani asobanura yuko impamvu badatanga impapuro z'amavuko muri ibi bihe ari uko nabo bamaze igihe UNICEF ntaziba. Umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi muri inkambi ya Rusenda Emmanuel Ntirampeba yatubwiye yuko haseri yavuze yuko izifashisha impapuro z'amavuko zitangirwa kwa muganga igashira abo bana bamaze igihe bavutse ku mafomu nyuma y'igikorwa pamu na haseri birimo byo gutanga za telefone zaza zikoreshwa mu kunyuzwaho amafaranga yo kugura ibifungurwa by'impunzi ziri muri iyi nkambi. Mwomenya yuko atari abana bonyine bafite iki kibazo cyo kutagira ibyangombwa ahubwo n'impunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe zijya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani zivuga yuko udukarita ndangampunzi zari zisanzwe zikoresha twatakaje garanti.
Turafise ikibazo cyo kudatembera na cyane cyane ko mu gihe abarefuge turi hano murabona ko ubufasha baduha ari bukenya cyane ibyo byo bigacya bituma abarefuge bajya kwisumamwo hariho nk'aba bararogira ubuntu aka agatangura kugataye gatonya mugabo akaba byoshoboka ko yoshika nk'ibubira yoshika nk'ibukavu kuraba utundu Kenya yozana nga kugira natwe tumufashe mu kwiteza imbere.
Uvedase ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusendo mu tarakibuye
hashize ukwezi Perezida Evariste Ndayishimiye ari Perezida w'u Burundi uyu akomeje kuvuga ko gucyura impunzi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu biri ku isonga ry'ibyo agomba gukora. Abanyamakuru imbere mu Burundi n'abahunze bakiriye bate amagambo ya Perezida Mushya. Mugenzi wacu Diane Ninazwe yabibajije abanyamakuru barimo Jerome Niyonzima akaba n'umwe mu bagize urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru mu Burundi na Bob Rugurika uyoboye Radio RPA ibarizwa hanze y'igihugu.
Mu majambo ubungiriza na kamukeza na majambo meza ariko wumva yuko arimo kuryoshya abantu ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshi muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi reka no mu ndeke kuvuga Petero Burundi za kuko yararangiza ikiringo ciwe Burundi ntakiriho reka tuvuge uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye iyo ariko aratera kamo abarundi mu majambo babicisha mu majambo mu maradiyo mengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyeshamakuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta wereka igipolisi
aho hari mu
bihumbi rw'iperereza
aho hari mu bihumbi 2015 inyuma yivyo vyagirije vyo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure kuko base kutwitaba ntacigeze gihinduka.
Oya ugikubira aba ntacigeze gihinduka mu bintu byacumye barundi bahunga harahindutse isura nsasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa
ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vya vuba bob
abamesha makuru suwundi bwoko bw'abanyagihugu n'abanyagihugu nabo abamesha makuru n'abantu bafite gusumwuga bakora akujya twovuga abaganga reka rero ndakwishyura kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose ndayishimiye amaze gushikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyesha makuru bawe ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigera batera bonyine nk'umugwi w'abamenyesha makuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo kandayishimiye nigeze numvamwo itubuze nta kamo kandayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko arahamagarira abamenyeshamakuru bomowe bagasigirirwa n'amaradiyo mbere akanugagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyeshamakuru bahunze turabateye akamo mu minsi ida tugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasiguriye n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzobanganya mu
ngira yabashize muri rusange mu mpunzi rusange muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya ubwa mbere nayikomishura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi mumenyeshamakuru nicyo gituma rero mu ncamake nagenda babwire yuko akamo kandayishimiye karimo igifungu cyinshi rwose nta humure riri mu kamo kandayishimiye aricyo gituma nibaza nkanjye nk'umumenyeshamakuru ko nta kamo nigeze numva yaduteye
Jerome Niyonzima nk'umunyamwuga ari ngaho ku rubuga mbwihugu c'u Burundi kazuza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze je navuga ko kazoza k'umwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha makuru agaragaza by'ukuri ko ari umumenyesha makuru atari umucangero cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akwikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho aho rero no kuvuga umumenyesha makuru arihizina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagararira umwuga wo kumenyesha amakuru gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugirana imigenderanire myiza n'abamenyesha amakuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga ushobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndavye mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugiranira imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyeshamakuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega abo bahari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega uhokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi n'ububagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama ibyagoranye bakabigorora ibyatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama haba inama kandi haba imana
Shuti muduteze amatwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru nshimire kandi Fatuma Alimasi Karala wegeranije aya majwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe